ikintu je nicuza nuko nari narubatse ubuzima je nkiri mutonya kandi nonka amafaranga menshi nkiri muto ariko kujera ajya amafaranga no kujera ibikorwa byiwanje ni bintu byangoye ku maîtriser na bimwe bimwe narabihagaritse nabivamwo kandi ari bintu byanginjiza amahera menshi urumva rero ibyo wonye ndavyicuza iyo nari kuza kubibura ubu ndi siri yuko etage mafite muri kino gisagara reka chama miss yose ndakora ngo nawo mwuga wanje
berega urashaka kubatera umwuga wawe ugasanga niho bihe
sindabikora ngo nawo mwuga wanje ngo umwuga wanje no kuririmba
donc oheba ama miss
apana nuhiba sivyi wanje urumva sivyi wanje
ndabikora
kubwa impamvu kanaka
Isaac TV
What's up, abakunzi ba Isaac TV muramumeze neza ngenda meze neza ndashima Imana hama murabizi turabakunda cyane nk'uko mubibona ni kimwe ku kindi kuri mikrono mico santi na teta behind camera Juma Jugs namese turi kumwe n'umuntu yanyobeye emara journaliste emara muririmbyi AKES Don reka ndakura munsi
ndakuramukije
umeze neza
yego sinavuga ko umeze neza kubera urabona ko ngwaye kandi urabizi ko ngwaye
yego mbere ntaronka mitende ubu unye basi
buyo nari kubona mfite mitende nti wari gukorana ikiganiro mwe kubera ningane bisigwa ko mfite mitende
ndamutse abakunzi ba Isaac TV
abakunzi ba nari nibagiye ko hari kamera imbere yacu abakunzi ba Isaac TV ndibaza mwambonye na AKES Don ndabaramukije cyane nizera ko mumeze neza namwe aho muherere kwebwe nkuko mubibona n'imitende je ubwanje n'imitende mugenzi wanje ndizera yuko nawe nyine ameze neza
AKES dutangure n'ibibazo byacu abako dutangura nta kibazo fisi
ikibazo je mfisi
abako dutangura n'ibibazo byacu ushobora kugira ikibazo ukimbona canke
ikibazo nyabaki maze kubona abakobwa benshi ni ibintu dusanzwe tubabayemo abatubyaye n'abakobwa sinabaze ko hari ikibazo nongire kubera uko kubona
bon ntangure cyangwa utangure byose ni sawa
none sinaje mu kiganiro cyawe
yego mugabo muri kimwe ku kindi n'umuye mfite aratangura nta ngorane ashobora gutangura
uyu wumva ibibazo byawe byose amanda aza kukubaza twe nta problem
oya turagira umva ni kimwe ku kindi reka ndakubaza kwishura mbaza
je nzakubaza ibintu bigenda bikurikirana
bize gukurikirana okay twahindiye strategy no munsi ndatangura ndamubaze byose hama mbaze byose ikibazo cya mbere AKES turakora ama emisiyo kandi urari n'umuririmbyi muri byose icyo woheba ni ngiki baguhitishijemo
cyama emisiyo sindakora ngo nawo mwuga wanje
berega urashaka kubatera umwuga wawe ugasanga niho bihe
mvuriza sindabikora ngo nawo mwuga wanje nubwo umwuga wanje no kuririmba yego
donc woheba ama emisiyo
apana nuhiba sivyi wanje urumva sivyi wanje ndabikora kubwa impamvu kanaka
waritebeje guheba nubu uvuga ati
no umviriza neza ndabikora kubwa impamvu kanaka urumva iyo nibaza ko ari nyishu ikwi
ya kibazo cyanjye kigira kabiri AKES abantu tuba dufite amadefo n'amakarite AKES ni he defo yizi ko haba ari fizike canke
defo ni yizi ko irashobora kuba ari defo kuri jewe ni yizi ko niyibona ko
kandi defo
nkinge
defo uyizi ko irashobora kuba ari wowe wenyine uyibona ko canke n'abandi bakaba bayibona
abandi bakayibona canke ugasanga bose defo kimwe coco jende umuntu ntigeze nkunda kuvyibuha mugabo mfite umubiri wo kuvyibuha urakora vyumva je mfite umubiri wo kuvyibuha naronze kandi ndiko ndonda kandi ndabishimira Imana hariho rero abantu bashobora kuba bakunda abantu bavyibushe mugaje ubwanje ntavyo nkunda yego bon ikindi kigira kabiri ni yizi ko nka defo nuko ndi umuntu nkora cyane kandi amasaha menshi ariko mfungura gake nk'igihe novuga ko nk'iyi ndwara nayimaranye indwi n'inusu muri iyo ndwi n'inusu nta cyo kurya na kimwe nigeze mfungura
cyane kubibura AKES rega birashika ugacuvuga uko
nyine bibuze ni ibintu bisanzwe ubwo n'ubuzima abantu bama baciyemo abantu
hari abantu benshi bavuga ko ni defo kuri wewe hari ikindi kintu njewe nk'ubu ikintu abantu banyankira abantu batuziranye bazi ko mparira barakinyankira kandi ndayitwa ari defo
we ntuharire
we nawe ikindi icyo uzi naho bakwankira
cy'abantu banyanyira AKES nta kintu abantu bavuga yuko je maze kumenya yuko banyanyira kirasho kuba kiri wo mugabo ntacho ntachunzi urukura byumva ntachunzi ariko kandi je chunzi ugonze kuvuga abantu nyabati abo tubana
abo mubana baje nyine mubana kandi
oya abo tubana ni nabantu bambonaga kirasho guhera n'indwi batambonye rero sinabaza ko hari kintu banyanyira kandi
n'ubwo barakikwangira ko yako batakubona
none yo jese niwaza ko bokinyanyira
yeah kyo tchanze kigira gatatu turacha mu buzima bugoye bubisi cyane buryoshe AKES Don ni ke kintu yicuza mu buzima
kintu sho kuba nari nicuza
sote ni gafe wakonze cyane
bon ikintu je nicuza nuko nari narubatse ubuzima je nkiri mutonya kandi nonka amafaranga menshi nkiri muto ariko kujera ajya amafaranga no kujera ibikorwa byiwanje ni bintu byangoye kumetriza mais pour le moment naramaze kumetriza pour le moment naramaze kumetriza umva ndicuza
umva umaze kumetriza ariko umaze kubibura
umaze kwanza kubibura urumva na bimwe bimwe narabihagaritse nabivamwo kandi ari ibintu byanyinjiza amahera menshi urumva rero ivyo wonye ndavyicuza mugabo pour le moment ndashima Imana kuko tubicamo kugira twige iyo ntari kuza kubibura ubu ndi siri yuko etaje mafite muri kino gisagara
Okay. Ikibazo kigira kane. AKES Don ofisi imodoka. Sote warayigeze cyangwa uzo wifise. Sindiko ndakubaza ko yifise. Uri mu ibarabara. Nk'umukobwa uvuga gute umukobwa ko utopa uvena guha lift cyangwa uvuga ati umukobwa je sino mu lift yo bameze gute.
Sino kwimo umuntu uri lift kubera ari umukobwa cyangwa iki? Ahubwo umuntu no mu lift bivanye n'ikibazo ndamubona ko.
Oya na kibazuzi juste uri mu ibarabara araguhagaritse
ntawe no ha lift ata mpamvu ngombwa mone ati umuntu antuka imvurire kwira munyagira canya ari kindi kintu kanaka mbona ati umuntu vrema birakuye ni mwijoro canya sinzi ibintu canka ari ahantu hatameze neza
jaho ari nari mu ibarabara tuko nyene
ni vyo rero niko nakubwira ndamuha lift kubera impamvu sikuvuga ngo ni kuba ari umukobwa ameze uko canka atameze uko ya cyane sima ku mukobwa gusa ari we wese ndashobora
oya ndiko mvuga ku mukobwa kuko nka jewe ku mukobwa
sawa ari umukobwa
nk'umugabo hariho nk'umugabo vrema no vuga ati umuntu aba bivanye na fizika yiwe ku ntameza sha umuntu arateye ubwoba sino wapfa ndamuha lift kweri
oya ndavuze ati bivana n'ingorane mba namubona ko umwanya
okay kiba tukigira gatanu mubuzima AKES Don ni ke kinatiwe uri mu bantu bubahuka
jese nta kintu ntinya na kimwe
nta kintu kimwe utinya
nta kintu na kimwe kibaho je ni
no gufungwa basa abantu baratinya
mbiza ndagusubiriremo neza nta kintu na kimwe ntinya kuko ibintu byose bidushikira bidushikira turi ko twirukangana n'ubuzima
byose ni homba
kandi rero ntushobora kubikwepa bigushikiye uravyakira uko nyine ukavuga uti ewa na chance cyesha kandi iyo je niko nakora ikintu siniyumvira inkurikizi ndaba kwanza benefits nyungu ngura ko muri kiya kintu inkurikizi ni aba mbi nzogwana nayo mu nyuma mugico ngoma gushika ko cyo nagombye gushika ko mbona ko nagishitse urukura bivyumva cyangwa inkurikizi nayo ni aba nziza ni sawa tu
mugabo hari ikintu umuntu abavuga ati jewe kubwo gutinya kijya kintu iki kintu sinongikora umva byose
ibyo rero bica bitwica ibyo bica bitwica bigatuma tudatera imbere
okay ikiwa tutanyuma rero uri kurakora clip ndamaze kubona ahantu baba bagiye gukora ama clip abakobwa hari ukuntu baba bambaye hamwe n'umuhungu vraiment nyimba uba ukomeye nahamwe kandi encore plus nuko baba baje bambaye kandi muba mukorana genre bigasaba kunamukora ko nk'iyo bisitse ukanka kuri umuntu bice bigenda gute
bon urabona je byo ntizigeze binshikira ndakubwira impamvu
aho nukomeye
hinge ndakubwira impamvu je natanguye gukora clip nkiri umwana ivyo vyiyumviro sinzi vyo kuryamana n'abakobwa ca sinayinzi nuko bibaho no ivyo onye sinigeze menya ngo ntavyo nari nfite mu mutwe naki nabona gusa nkora clip y'umukobwa nguwo nkamufata nkagira iki ivyo bindi vyiyumviro ibiro nari nkiri muto cyane umwana n'umwe n'ubuzima nagiye no ubwo n'ubuzima nagenda kurira hamwe nakuriyemo urumva navyisanze muko nyene rero n'ivyo n'ivyigeze menshi kango kubona ndi kumwe n'umukobwa aca numva nka umwe ngo espere yahindutse cyane wapi
okay niwe uramukiye n'ibibazo byawe kandi tunyarutse
okay bora hije amashuri
bo narayagabanije
warahejeje amashuri
amashuri ntahera naragabanije gusa make
umwuga wawinjiyemo waragize formation ya
ego kandi nicyo mu kiganiro wamvumbuye wavuze ngo ntayo nagize waranjijije kandi atabyutse nari
nawe wayigiriye hehe
nayikoze Mubamfa journaliste.
Hey. Erega
sa. By UNICEF. Yeah. Muri UNICEF niyo yabidukoresheje.
Ofisi imyaka ingahe?
Eh, tukibaza kimaze kumbaza abantu benshi bimaze kuba bitatu. Ofisi imyaka 18.
18. Isaac agwemba amafaranga angahe?
Oya, umushahara vraiment nta muntu avuga umushahara. Bon, nko mukabwe inbox no shaka uwo mukubwira. Naho ne wangoye brem. Ugapana no kuri anka office kuri TV.
Oh, abakunzi ba Waka Light TV n'abakunzi ba Isaac TV muravyumva je nta bibazo byinshi nayo kusa mugabo ndi siko ibibazo bitandatu yabajije byakwiye. Ubwo natangwe namubaza formation aho yayigiye. Icyo cyari kibazo ca mbere. Ndasubira ndamubaza
umaze kuvuga ibiga ibibazo bine.
Ni bine?
Eh, habura bibiri.
Ni urachake ne kibazo ca kabiri.
Ca kane?
Eh, ca kane.
Ca gatanu ca gatandatu.
Sawa. Ukunda
abahungu. Cyangwa ibyo byaguheberanye.
Umbiriza ukunda abahungu bameze gute?
Nda abahungu bakora atarabinebwe.
Wowe ubwo urakunda gukora kwanze?
Yo. None aha hanye dusaga akese. Bani ngaha yaba nakunda gukora.
Umaze gukunda n'abahungu bangahe?
Abahungu babiri.
Bose ubona naba ex. Eh. Nizere ko ibibazo byakwiye.
Akuzi bazi active bino bibazo nivyo kunyikurumba yabuze ibibazo ni bibazo deja bama bambaza.
Mwaibo. Niyo nakubwire sister. Ndabwire ikintu kimwe.
Eh.
Jewe ndumuntu ntigera muri ibibazo.
Okay.
Sino buri bibazo
bakwa. Ndako mbabari.
Oyaye nabonye amasinyali bari ko baraguha bagenzi bawe.
Okay.
Eh niyo mpamvu nagombye kubyihorosha. Mugani wakene akunda kubaza ne.
Tuzagira deuxième
saison. Uzunondere bien ku mwanya mwiza hama mpeje ndakubaza.
Okay. So reka ndagushimire akese ya mugwarukire.
Yego namaze gukira sigaye gusa ko ngenda ijya nyuma kwa muganga bakankurira ko ibi bintu.
Ama
c'est bon.
Abakunzi ba Isaac TV reka renda basezerenda bipfuriza umunezero n'ibindi byinshi mubandanye mukurikana ibiganiro bya Isaac TV turabakunda cyane kuri micro yari mu centre tarita behind camera Juma Jokes ciao ciao
Isaac TV oh.